Icegeranyo c'iryo shirahamwe ku gice cerekeye intwaro ibereye kiranegura amajambo ashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi, amajambo ateye agahinda, amajambo ateye isoni, cane cane nk'abanyamahanga bayumviriza bibaza ko muri kino gihugu c'u Burundi abarongozi batazi ico bajejwe mu iterambere, kuvuga ko abarundi badakenye, abarundi badashonje. Ivyo ukabibwira abantu ubona ko bakenye kandi bashonje, mbere ukabatuka ko batambaye ibirato, ko ahubwo ari abanebwe, aho kubabwira ukugene wewe nk'umuyobozi uzobafasha kuva muri ubwo bukene, ingene uzobafasha kugwanya iyo nzara, kuko nico bagutoreye. Kuvuga ko incabwenge mu Burundi ataco zimaze, n'ukuntu ibindi bihugu bifise incabwenge nyinshi biba bitunze, kuko amashure ari umutahe ukomeye mu iterambere, kandi ukaba uzi ko amafaranga igihugu kiba carasohoye kugira kironke izo ncabwenge ari menshi. None wewe nk'umuyobozi, imigambi y'iterambere wabashikirije ngo bagufashe niyi? Kuvuga ko atabashomeri bariho mu Burundi, ko ahubwo hari abanebwe, kandi uzi neza ko urwaruka rwinshi rwaminuje rutagira akazi ibice bishika 65. Kuvuga ko nk'umukuru w'igihugu ushobora guha itegeko umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu agahindura agaciro k'ifaranga ry'u Burundi, kandi uzi neza ko agaciro k'ifaranga ryaba iry'u Burundi canke iry'ibindi bihugu ico ari co cose ashingwa n'ikigega mpuzamakungu FMI gifatanije na banki y'isi yose bikurikije ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Kuvuga ko ifaranga ry'u Burundi ritariko rirata agaciro, ahubwo ko rikomeye kurusha amafaranga y'ibindi bihugu byo mu karere, kandi ivyo uri umuyobozi ukabivuga uzi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri amafaranga ibihumbi 10 y'amarundi yagura ibifungurwa bitunze umuryango mu ndwi yose, ariko uno munsi amafaranga ibihumbi 10 akaba aguza ibiro bibiri by'umuceri gusa, n'ibindi n'ibindi twumva ku munsi ku munsi.